yatanguye kubinavugisha abantu benshi bivanye n'uwito Erling Brutyarand umusaruro mwiza yagize muri ino sezo na cancana ari kumwe n'umugwi wa Manchester City agira gutse twona Ligue des Champions atwara igikombe cha championnat uno musore yatwaye igikombe cha FA Cup banirahira umugwi wa Manchester United mu rukino rwa nyuma ibikombe bigera kuri bitatu kandi bireme ndavuga Premier League Ligue des Champions niyo FA Cup nyene tuvuge ko na tatari igikombe gito ariko ni wito ingi buti ya randi tu ideve ya kozu musaruro mwiza ariko afise no muri vare wiwe ndavuga uwo bagwanira kano gashimwe nawe afise biharuro byiza ndavuga niyo ni Andres Messi ideve Paris Saint Germain gutwara igikombe cha ligi ntacho bisiguye bino tuvyemeranye bino ntacho bisiguye kuri Paris ariko bisiguye
oya
kuri Paris ntacho bisiguye ku igikombe kugitwara bama bagitwaye ariko Lionel Messi yakoze sezon nziza atwara igikombe cy'isi kandi mwico gikombe cy'isi yanacitwayemo neza kino nicho kiriko kirahapwa uno mugabo Ronaldo Rui Nazario ndani magaruka kuri ayo majambo avuga ngo Lionel Messi yakoze sezon nziza twa igikombe cy'isi kandi ndibaza ko aricyo gikombe cya mbere gifite agaciro ku isi nibyo bige kwa bina mwa Balon d'Or ese nawe ni kubibona hagati ya Lionel Messi n'uwitwa Erling Brutyarand ari mu bafavori na cyane cyane ku rwanda rwa Balon d'Or uko Rui Nazario ndani maya bivuze ese nawe ni kubibona
nibaza ko arukuri icambere uravye twabonye no vuga mu gikombe cy'isi giheruka muri Qatar twabonye Leo Messi na groupe yiwe tubitaga kubitandukanye bati Leo Messi bisa nuko no vuga agemwa kiwe wa nyuma ino mondial ya Leo Messi akaramukataki nakoze kariyeri yiwe irabafuti nta kintu na kimwe azokwigira yerekisi ko yakoze umupira w'amaguru kuko nabandi ibyo akoze barabikoze ya ni vyafisa Balon d'Or hafi zingahe indwi yaramaze gutwara
okay
afisa ma Ligue des Champions yakoye kwa Barcelona hafi atatu afise kandi ikombe vya La Ligue yatwaye nubundi bushimwe no vuga butandukanye individuelima ariko Leo Messi still hari ukuntu paraporo y'abandi bari babikoze imbere yiwe abasore nka ba Maradona abasore n'abandi batandukanye nka ba Pelé hari ukuntu kwanza muri Argentina ubwiwe batamwe mu bivanye n'uburyo atakin ara convenka ndavuga kuri mundi yare paraporo y'ivyo Pelé na ko Maradona yakoze muri Argentina
ikintu ngomba kugaruka ko CRC SK Messi baramuha gashimwe kubera yatwaye mundi yare Change baramuha gashimwe ku musaruro personnel ikibazo ni kimwe ikibazo ni kimwe Balon d'Or bayitanga kubera ibikombe Change bari bagakwiye kuyitanga baravye travail individuel pa travail collectif
ya tugenda kwishuvuza sha nyuma travail collectif na travail individuel dore kwa Erling Brutyarand
na
Erling Brutyarand nivyo yabaye mere bitere mu Bwongereza muri PL aba kandi mere bitere muri Ligue des Champions ku mwaka yo rwambere giye kwa Man City urumva yatwaye FA Cup nivyo ariko iyo nibaza ko ari collectif sivyo yatwaye collectif yatwaye Ligue des Champions nawo ni collectif
okay
urumva noneho niyo Ligue des Champions kiretse ko yabaye mere bitere
na
ucuraba implication yiwe kuri final erega kenshi hawo kuntu wanashaka nibimaze kuvamwo baraba SK muri bya bindi ya equipe ya watwara collectivement wewe implication yawe niya impact wagize kuko Erling Brutyarand murabe muri division Ligue des Champions ntibigeze mubona finali yayo ya Ligue des Champions ntizugeze tumubona sivyo
yabonetse ku migwi nka za Leipzig ya migwi nyene iciriritse bayitsinda bitandatu
yes urabe Erling Brutyarand kuri FA Cup twara mubuze kiretse ko yabaye mere bitere nivyo nikeza kuri we individuellement aba kandi no vuga umukinyi mwiza wihiganwa rya EPL n'umwana kiri muto wa EPL
okay
sivyo ari kuravye parapo ya Leo Messi icya mbere kwanza bazaho raba wakivuza ubwa mbere agaciro kabine bikombe kwanza kano marushano karaza ubwa mbere ko ko karaza
agaciro kibikombe
karaza ubwa mbere igikombe cy'isi
hama tukerekeza kuri travail individuel karand niyitabiri igikombe cy'isi kino cyo kiramwira imene amahigwe ya mbere aragiye kuri Haaland burije twemeranye neza ko mu gikombe cy'isi mu gihe witwaye neza biguha amahigwe menshi na cyane kuri buno bushimwe bwa za Balon d'Or kuko ni gake twabonye umuntu yatwaye igikombe cy'isi akagera mu rutonde rw'abantu batatu yabuze kano gashimwe uretse aba Andres Iniesta za 2010 ariko raba ariya 2018 nini yari Luka Modric nabo ni musaruro mwiza ari yerekanye kenshi ugeze mu rukino rwa nyuma ukagitwara byo ni kindi kintu ndani baza ko bino uko iyo bitera bijya byinshi byerekana kama higomesha ari kwa Lionel Andres
uzi kintu gihari buriya muri mondiale kugira ngo utware bantu cy'abantu bitware kandi batwaye coupe du monde byabaye kuri nde Andres Iniesta ari kumwe na Xavi
na Messi ubwiye
kumwe na Leo Messi
2010
sivyo nivyo batwaye mondiale ari kucura aba equipe bari bafise usanga kenshi ni travail collectif
okay
sivyo ivyo rero harukuna byo cyari gabanye amanota ugasanga umwe yakora neza mu bikomeno bwa bisigaye byo byamudugije gusumba mwebwe kandi nacho kuko nimba hariho Iniesta hariho Xavi kandi nijya ekipe ivyo rero Leo Messi muno makubona bwa twa mu mondiale
nam
ucuraba mu gikombe cyise guse tugifashe cyonyine ninde mukonkira wiwe no vuga bavuze ati reka turabe dutangire Balon d'Or muri mondiale
ku gikombe cyinsi nta mukonkira afite
sikiria ni Mbappe gusa buraba na uri na nibaza ko nawe nayo mutwara urabye erenge bote hande nti yarimwe
asante sadi no tuzereka tigeze hano ndibaza ko
baragitsanga ryari
ni kuri ndi
tariki 30 z'ukwezi kwa 10
tariki 30
z'ukwezi kwa 10
naye ariko cyatangwe kuvugisha benshi
eh ariko nibaza ko vyanka vyakunda bakonkira babiri
ko mu kwa gatandatu no kwindwi badakina hano byinshi baso konta ko
yaramaze ni Ligue des Champions ni Mondial nta bindi bazoraba buri iki
regarde ze birumvikana ariko kubita Ronaldo winner za Rio darima we na ko Lionel Andres Messi akwiriye kari yakashi
eh batanguye kandi kinyo cyane baza ko buri hari amatora
araba
amatora mwabantu navye nibaza ko buri abantu batabibona
ari amatora sinda yende
amatora ntuyemeye ariko mugabo abantu batora
ibintu byose biba bicamwe amatora
Nje kibazo gihari niyo mpamvu rero harande buriya.
Naam.
Nubwo novuga yabikoze ariko harukuntu Leo Messi. Ubwo atwaye mondiale ba novuga bareyo mukine ko itwara.
Gozora biharande.
Harukuntu buriya nabo yigaruye mitima yabari abantu.
Uzi kintu nkunda kuvuga?
Nay.
Ubundi Balon d'Or. Gahabwa umukinyi yigenjeje neza gusumba abandi. Reka tuvuge ku mugano wa Burayi. Ese ku mugano wa Burayi okay? Urahavye ukaraba harande agashimwe kamye bitere nibakamuhaye ikirenze gutsinda ibitsindo yakoze nica hari kindi yaratsinze ibyo bitsindo okay yarabishimiye ubundi agashimwe ka Balon d'Or nuko gatangwa nabi yabo baraba travel individual wabayemere bitere babigwimbiye ariko Balon d'Or niba ari burabi ibyo bitsindo gusa hari ibintu byinshi eske bagenza we ubafasha gukina gute biye mprika muri je gute ndi byo byose tubishize hamwe uraza gusanga amahigo ta mutwengera Haaland revre ubushimwe yetwa yarabutwa je nikimwe nkunda kuvuga buriya agashimwe ka Balon d'Or nimba koko critere bafatira ari uko woba waratwaye ibikombe muri equipe gakwiye guhagarikwa bakagaha equipe yose muri rusangi kuko igikombe nta muntu mwagitwara gitwara equipe aho ni kumvikana igikombe gitwara ari umuntu umwe yitwara igikombe ari umwe kugita iki wese adeste abe namba ntibazo kubeje equipe ikinira hamwe bagatanga igikombe bagatwara igikombe bagikoreye muri rusange agashimwe k'umuntu umwe nukwiye kuraba ngo equipe yatwaye ibikombe ubwiye mu bikombe ni travail collective ubukwiye guha agashimwe equipe yose muri rusange
ikibazo gihari yitwa Balon d'Or kandi habwa umuntu umwe nako gaciro kayo
ariko ubujyo
none buriya bagihaye equipe yose n'igikombe no vuga babatwaye dufate nka nka Ligue des Champions ikombe no vuga batwaye chamba coupe du monde byo bitandukane ye karoko n'ibikombe bino vuga
okay urakoze rero ngahuranzanya uranzanya aho shaka nimba batari buyihe equipe yose muri rusange nibahindure critere ibyo bafatira ko kugira bayitange nibabihindure ariko promo mu byo bafatira ko kugira batange Balon d'Or bari bagakwiye kuyihaya ekipe kuko umbwiye ngo uraba ibikombe umuntu umuntu nagikombe atware gikombe n'igitwara ekipe Ligue des Champions ubundi yatwaye Haaland Changa tuwe Manchester
City. Ya Man City.
Urakozi. Derura zibikombe. Ibikombe bituwara ekipe. Kandi ni muri rusange. Ninguvuzu witwa Ederson Moraes. Ninguvuzu haba bosi ba Johnstone zibashi zehamwe. Ba Bernardo Silva bituwara neza. Ba Kevin De Bruyne. Nenu hibisha wakushi migumu. Numu ingo ya tuwa Eric Deschamps.
Ariko kandi ngaro tetoni. Tugende kwa Man City. Batu wa Eric Deschamps yo. Ariko wibadza kuma kwa Man City. Kwanza ndabi ino mkumo kinyaranze Ligue des Champions ninde.
Ako kubwanje?
Ni yabaye Rodri.
Yabaye Rodri.
Yabaye Harandesi.
Harandiwe niyo na mubo. Aba bosi ba Bernardo bitwaye neza kumusumba. Uretse ko ibyo bitsindo yabibonye.
Eh.
Aba Kevin De Bruyne bari beza kumusumba. Nibaza ko avere kwisha. Torindire agashimwe gatango ariko nakubariye kagitangwa kuri Balon d'Or na nabishasha.
Nabishasha.
Aya nabishasha.
Inzo metwa Balon d'Or kaza twaga umukinyi wa mbere kwisi. Ubwo mwaka.
Hehehehe. Ya kubona kanyaka maze kuwa kana tujana tuni vanda ni dizata guhagarika umugore.